Akina mama, tafadhali tunyamaze, tusikize mgeni. Tusikize mgeni tafadhali.
Na mimi,
tusikize mgeni tafadhali.
Mimi ni mama kama nyinyi.
Tusikize mgeni tafadhali wa kina mama.
Mimi
shwa. Shwa.